Hivi wewe pia unijua kama huyu sio mtoto ni mdoli? Na ulijua vipi wakati wewe huna uwezo wa kuona?
Unadhani mimi ni wazimu JJ?
Vile amemkata huyo mdoli inamaanisha kwa amepona ama?
Yuko wapi yule msichana?
Ai!
Ni kiukweli, we don't really know what we are dealing with here.